shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday.
Chauvineau Mugwengezo, mwaramutse.
Mwaramutse Thierry.
Mo twibwira mbe Chauvineau Mugwengezo ninde?
Murakoze cyane. Je rero nitwa Chauvineau Mugwengezo. Nkabamvyagwa na barayandi ma Fabien. Na wakavyagwa na wakana. Wakana nawe akavyagwa na mbakuye. Bakuye akavyagwa na Mugwengezo. Mugwengezo nawe akavyagwa na Busumano. Busumano akavyagwa na Ntare Rugamba. Mvuka kandi kuri barayandi ma Veronica. Avyagwa na Nikobiba Gabrieli. Nawe akavyagwa na Ruzinga. Ruzinga akavyagwa na Mugwengezo. Mugwengezo akavyagwa na Busumano. Busumano akavyagwa na Ntare Rugamba. Ubu ni jewe rero Mugwengezo. Hanyuma wari kurambaza icyo bacarankoze ku mutima mu buzima bw'iwanje. Mu by'ukuri hari cyankoze mu buzima bwanje kandi aka kanya ndonse na kanya nari naribikiye kuko nari ko ndandika igitabo kubijanye n'ibyambaye ko mu mwaka w'1972 nari mfise imyaka 13 ariko rero naho nawo nari mfise iyo myaka nari mu ishuri nari ngeze mu wa kane ucanja mu wa gatanu mu mungo rero harabaye kirori chati biteka n'abategetsi bari baje bava Bujumbura ku itariki 29 z'ukwa kane turi mu kirori rero nibuka ko twari dufise umwigisha akazi bakunda kwita Madame Simon uyo sinzi ko novuga ko yagize amahirwe mabi canke ko Imana ariyo yari yabitegekanije ko onye mugabo urupfu rutumwe n'abantu si Imana wewe ava muri ico kirori kare ageze ahantu hitwa Iteba haza makuru avuga yuko bahejejwe mu gandagura Madame Simon yari mu rundi kazi y'umututsi kazi hanyuma rero tuva ngo baheje kumwica twe nk'abana nitwamenya n'ivyo ari byo iyo nkurije isanga turacari kuri stade abantu barasanzara dusanzaye jewe mu by'ukuri umuvyeyi wanje yari yakwitiye Bujumbura aho yaragiye kuvugwa acasiga mu babanyi abo babanyi bimwe barababanyi babagenzi ati je ko ngiye kwivuza mbikira umwana abo babanyi barabahutu bibaye rero uko onye uko umwanya wagiye uragenda niko twumva ko biriko birakomera
tukiraho mukiri muri stade uribuka abategetsi bari bahaje bavuye Bujumbura
hariho uwitwa Shibura hariho nuwitwa Ndabemetoma bari bahaciye yego na abo ni nibuka mu buto bwanje hanyuma rero uko umwanya wagiye uragenda niko twumva ko ibintu biri kwerakomera noneho haragira mu ijoro umujyango baca bafata ingingo yuko bahunga bafata kayira kagana izabuyengero bacha baramvira nanje ndumwana tujana nabandi tusanga turi abantu benshi atari bake turadu
abahunga mwarugo ko
muri rusangi barabahutu ariko muri bo hari umukozi waho hantu umututsi ndamwibuka ni izina yitwa Gabriel hanyuma turafata kayira tugeze mu misozi gose hafi nko mu masaha 9 z'ijoro duhagarikwa n'abantu bafise imipanga bafise amacumu bafise ibiki baraduhagarika batangura rero gusuzuma umwe barodera abatutsi hanyuma muri uwo mugwi nakubwiye ko harimwo umukozi wawe yitwa Gabriel w'umututsi bamwica tubona
yakora
mu rugo rugo hanyuma babandanya basuzuma bangeze ko umwana niki ya muvyeyi ati umwana wanje ati umwana si wawe
abantu bari baza abana biwe
sino kubwira tumwana si wawe bari bazi ngine babigenza bobo basi tuguma ngaho rero impari ubya mama ati ni gwanje ati si gwawe bankura mu bandi ubya mu mama kwega ushika naho
biga umuma yitwa nde
yitwa mama Hirari yego mama Hirari hanyuma gushika naho mama agira ati nukuri
nta bucuti yarafitanye na mama wakiretse ububanyi gusa
ngari ububanyi gusa hanyuma biragira ahantu agira ati jewe nimba mutaremera ko rwanje mereko iki kintu nikirapfa kimvuye mu mutwe no mu mutima wacu umuntu atari mama wawe atari umuvyeyi wawe afise n'abana gwiwe bwite yibarutse akema ngati jewe ni mu mpereko iryo jambo yapfuye kurisohora mu kanwa gusa baca baramumusubiza dusha turabandanya dushika ahantu rero nihongira bari bateza gushikira je rero ico gihe c'imisi ibiri baranyegeje
biga abo bantu babatangira barabo bavuga ko bari bateye harimo bamurere
yigome bara abantu bavuga ko bari bateye kandi bamurere sinda ico kicambo nk'icumva wamengo nabantu baje bava bari baje bava muri Kongo mbwabo bubu barabarundi bavuga ikirundi bamurere sinize sinibaza ko hari nija muntu ari mu gikirundi bari bazi basi rero turaguma ngaho iyo misi ibiri yose banyegeje bangaburira ntasohoka ntagira gute gushika naho
mwahunguye ku nshuti zo mu mama yari yakubitse
ngira n'abagenzi sino kubwira ko ari inshuti cyangwa gute ariko nk'uko bimbajije nta muntu yo kwakira abantu kuriya atari inshuti ngira nuko nari nkiri umwana sinashoboye kumenya ibyo ari byo ariko uko imeze kose baratwakiriye kandi jewe baremera kunyegeza iminsi ibiri iheze rero niho bafata ingingo yuko twova mu kinyegero turasubira turamanuka mu rumonge dushitse mu rumonge rero ubwicanyi bwari bwamaze kuba ndase abantu benshi twasanze bariko baricwa cyane mugabo uwo muryango kubera wari ufise uwundi muryango muri Tanzania bavuye baza kubatora uko kubatora rero imari zirasubira ziraduka ati twe dutwara abana bacu gusa umwana oya usu wacu kandi ubwoko oya twotwara kuko basi uya mama kandi asubira asubira kumvugira gose noneho bagiya baraza abana babo ariko uko kumvugira yasigura nk'umuntu w'umwana umubanyi bamusigaranye ko uwo mwana ataco yoba kandi nimba abantu bemera imana bamenye ko umwana ubikijwe kiba ari ikintu gihambaye cyane kiba ari kindi imari ndende cyane gushika naho abagondoza tugende tuje mu bwato kuko bafata inzira yo mu mazi bagana ikigoma dushize ku bwato kandi izo mari za mbere bari bakiri mu nzu dushize ku bwato kandi zirasubira ziranka izo mari ti umwana n'ukuri naho ya nibikunda arasigara ngaha ya mama ati none ngaha naho yo sigara ngaha je numenye ndamusize hehe bas imana burya nikitangaza barasubira barisubira ko bashira mu bwato turagenda turi hagati mu ruzi kabisa hafi mu masaha 8 z'ijoro saa 9 sinzi agashetani kavyukiyemo ati mbega hari umwana turi ngaha turi kumwe ngaha tumutwaye hehe iyi ni imbuto mbi mwebwe hari ibintu bidakinishwa n'ushobora gufata umwana w'imbuto y'igitutsi urukura ihura ihungisha imari zirasubira zitangura gushasha aho rero uwo yadukanye icyo kintu niwe yariko niwe yacyatangura kandi kusunikira mu ruzi hanyuma rero burya imana ikorera hose kandi no muri bose haraheza hibonekeza uwundi mugwi ushigikira bamwe basunikira mu ruzi abana bakwegera mu bwato
kandi bose barubwoko bumwe
yego barubwoko bumwe barabahutu bamwe basunikira mu ruzi abandi bakwegera ivyo ico kintu camaze hafi iminota 30 ineza irateba itsinda ikibi turabandanya gushika aho hantu hitwa ikigoma dushikira mu ikambi dabo hanyuma haizi iminsi ibiri bajya inshuti zabo zica ziza kubatora naho ati uyu ntitumutwara aguma ngaha ujya mama arasubira arwana uko ashoboye basi baremera baragondozwa gushika naho twese twashikira hamwe
yari muvuye mu kamwe cyemu jahe
ikigoma iyo kambi yari kigoma mugwa twace tubandanya muri site aho turaba ngaho mugabo turabana nabi cyane urya mu mama baraheza batangura kumwanga kuko abo onya amacuti yari amacuti iwawe mugabo bacha batangura kumwanga mugabo nanje rero urwanka ruraduga ico nkoze cyose nkubitwa iki nibuka ko umunsi umwe nariko ndasekura umuhini umuntu umwe anturuka inyuma
sekura iki
nariko ndasekura ubududu umuntu umwe anseruka inyuma ankubita umuhini wo ngaha mu mutwe aha ndafise inkovu ndagwa ndaraba amaraso nkuko imana iguma igaruka
yari umuntu muri uwo muryango
niwe kandi atanyerekwa n'umunsi warimo abandi vyarapfuma mugabo bari abantu nka batatu basi aho rero turaba ngaho mugabo ujya mu mama araheba haraba urwanko hagati yabajya abantu mujya mu mama ndabona ko mama arushe umunsi umwe rero ndazoka uruva ubuzi bwo muhira uri umwana nibisanzwe cyane nuko gusekura byari ibintu bisanzwe cyane nuko gutwara ubududu kuja kubusyesha ahantu byari ibintu bisanzwe cyane umunsi umwe rero mpura n'abantu bandi twabana bababanye bambonye ati usi wa mwana wa Veronica mungu wanje barifata ku mwana ndumva
babarundi
oya babanyekongo
bakora mu rumonge mu mahungu ya Tanzania nabo
igome urumva rero usi wa mwana wa Veronica mungu wanje uwo mujyango n'umujyango wabaganwa wabana tangorane bafita bari bafite n'abantu numva ariko aravuga baratiba baranshikira mpindukiye sanga ndabazi twabana basi bati ni kuki wabaye uko
muri bo baye gute
nari narabaye nabi cyane nari narabaye nabi cyane
wari uhamaze umwanya ngani kaba muri Tanzania
aho twari nko mu kumunani twahunze mu kwa kane twahunze uya kwa gatanu mu matarika 5 kobonya basi bati nibishoboka nibishoboka uba hehe ngo ndabije kubereka turagenda bati uwo ni umwana wa Veronica mwafashe uku amarira baragira barakuwa bose baragira kuko bari batuzi twari tubanye neza cyane kandi iwacu twari abakunda cyane abo bantu
kandi mwari mubayeho neza mu rumongo
igomeye kwego urumva basi bati umwana uko bimeze kose nimba yabananiye gutunga twe nimuduhe nimuduhe tumurere twebwe hari umunsi hariya intambara izohera tuzomutana rero muri icyo gihe bajya batoka nimba mwemeko tumuwaha murinda kuturiha izo twamugaburiye murinda kuturiha ukuntu twamuzanye ino n'imisi tumaranye ati ntangorane bujya kubana neza bujya abantu bose sibabi namu abatutsi bose sibabi n'abahutu bose sibabi iyaba benshi ari bo babi isi ntiyobaho rero bati ntacyo turavyemeye baragenda barumvikana kumugoroba barantwara abo bantu nibo bahavuye bavamo une famille adoptive iwanje
bashira gutwara he
rero aragira aho baje nabo muri Congo
banje gutwara ikigoma nyene
aho baba nyene hanyuma muri ico gihe bari ko barategura inzira ingire bazosubira wabo ingire bazobandanya n'izugendi wabo kuko hajya ni hari wabo barantwara gushika muri Congo shize muri Congo ico kintu bankoreye cyari ikintu cy'igitangaza kuko mu bana twari kumwe nije bashoboye gushyira mu ishuri baca kunyandikisha kuri Katolika ecole Katolika nshikira mu wa gatanu ndawumenya ndaje mu wa gatandatu haraba concours national mbu wa mbere baca banyandikisha iryo shuri nyine namenye ko yari ecole Katolika hacaba ni nka transfert gusa navuye kuri iyo shuri nja kuri indi shuri catholique y'aba jésuites Laissé Notre Dame
ya Bukavu
oya hari ahantu kure ahantu hitwa Ibaraka nja kwiga iyo Laissé Notre Dame yari nka ikivara ya Laissé zigazumi Bukavu zigaza za jésuites na Saint Esprit Bujumbura alors nchanguma ngaho rendi iga hagati yaho umujyango wanje urandondera uraburi rengero ryanje ariko kubera twari dufise mama wacu umwe yarafiswe n'umuzungu imakamba ya muzungu yitwa Florizon w'umubirigi yaciye abicishije kuri kwa rouge international baca batangura kugira kurondeza icyo gikorwa bakimaze ko hafa amezi munani gushika naho bamenya aho ndi baca baraza kundaba hari mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 78 nzabona ndi mu ishuri baraje umuzungu nzabona mama wacu nzabona na mama wanje baraje
icyo yo mukanga
naringeze mu mwaka w'11
Wari warigeze ugomba kubaza nkaho mu buruhuko ngo ubaze uti iwacu
yego mugabo naguma mbaza abarundi bose twabana hajya bapfuye kumva ko ndi mu rundi gusa nizo nagumye ngaruka koko bose atari babi nabo bahutu twahuriye muri Kongo muri ako karere bumvise ko ndi umwana wo mu rundi bace bankunda kandi ndabakuramo abana babo babagenzi basi rero niho baca baza rero baravugana ingene nusubira muhira bontwara aba patiri bati ni mwihangane kuko uyu tumwizeye ko byinshi kuko mu bintu byo ku mashuri iyo ufise abanyeshuri bakerebutse biha amanota behesha amanota iyo shuri bati mwihangane tumarane kandi imyaka ibiri barandikiranira mu nyuma mama ari bubuze rero ati ntibikunda ndabona ko ntoba kure y'umwana wanje basi rero mejeje mama cyarataha
cyaza kwa muri Kongo
yaciyeza kuba arabaye muri Kongo kugira abone kugira yumve ko yo nkurikiranira hafi hambavu yabo bazungu hanyuma arataha atashe kubera iyo shuri yagarukira muri mwaka wa gatanu secondaire umwaka wa nyuma naciye nja kugirira uvira hani mu kipatiri gushika mpeze mpejeje nayo mfise sogokuru wacu ndakoze André niwe yaje kuntora kuko yavukana na sogokuru wanje acaza kuntora anyandikisha muri kaminuza ariko hagati yaho abo bana buwo mu mama yankuri iciza twarabarondeye barabiwacu turabarera baraheza n'amashuri baje no muri kaminuza kijya kiza ca cyo mu mwaka w'igihumbi 1994 cabasanze yo nibaza ko nagize uruhara rwiza cyane kugira ntiyagire icyo baba
muri kaminuza y'u Burundi
hanyuma ibintu bigenduko onye uwo muryango n'umuryango wanje ureka kuba uwo kumaraso gusa n'umuryango wanje
umuryango wo muri Kongo cyangwa umuryango w'abarundi bakujanye muri Tanzania
aho wanjaye muri Tanzania nabo bandi bandeze je nafashe ko ari umuryango wanje nicyo gituma rero je no heza mvuga nti burya abantu barinzi basubiranamo bagacanamo abantu barinze bacanamu na cyane cyane ku kintu cy'ubwicanyi ni kuvuga ko ibintu biba byayangaye ni kuvuga ko intwaro itaba imeze neza hari ibintu biba bishingiye ku ntwaro iyo intwaro imeze neza ihuza bose iba intwaro umuvyeyi kirazira ko abantu bacanamu na cyane cyane iyo bifatiye ku moko hoho n'urudubi
So inyuma gatoya wewe urumva waragize baragukomerekeje mu mutwe baragombye guta mu mazi yo kwita kuri ubwoko bubi ntibyigeze gutera igikomere cyo gushiramo nawe umugera w'amacakubiri
nta n'umunsi warimwe kuko bajya baguma basunikira mu ruzi nkakwegwa n'abandi jewe icyo nakoreye ko aricyo cantunze nuko nafashe icyo ciza nicyo nashize imbere kijya cyugusunikirwa mu ruzi bijya je ntacho vyambyiye nagize nti iyaba aribo babikora nari kuba narapfuye bakansunikira mu ruzi mugabo kubera imana yaciye muri abo bantu igatuma hagushigikira uwo mugwe ariko rwasubikira amazi bo bagakwegera mu bwato icyo nico ciza jewe cantunze kandi simbonako notakaza umwanya wanje ndiko ndiyumvira imicafu kuko ijya ni micafu iyo rero ubuzima bwiwe kubakiye ku micafu ni vya bindi usanga biguma bigaruka nk'aba bene wacu mu Burundi bashira imbere gusa yuko bababaye ariko bakibagira ko hariho hambavu y'ivyo bavuga ko bakorewe hoba nibindi vyiza bo barakorewe ariko igatangaza ko bocha badugira kuri ico kibi nkumbure bo barakorewe naho yindi muri kuraba bakibaza yuko kwihora kwihora ari bwo buhinga kwihora ari inyishu umuntu aba yaronse ku kibazo abafisi
kato cyo bwo kubwo wabona ko mu Burundi atake hari
kirahari kandi jewe amamuko yanje nakubwiye ko ndumuganwa ku mpande zose ivyo iwacu nta kibanza bifise na gitonya ahubwo ni ibintu bidutesha umwanya ahubwo ni ibintu bidusubiza inyuma bugi igihugu cacu hamwe ivyo bintu bitoba vyarabaye ivyuko abantu baguma bibuka ivyo bakorewe abantu bagashira imbere yuko kuba umurundi ubonanye n'undi murundi mwene wanyu riba ritunga rikomeye cyane bigatuma mushira hamwe ingufu zanyu tuba tugeze kure cyane nico gituma kubera nasanze maze kuvyigana nkavyiheza ndasanga umengo hari ibintu bituruka kubaho kuri abo bantu kwama bariko baribuka izo bakorewe kubwanje ni intwaro mbi ari nacyo gituma niyumvira umunsi umwe nicaye hambavu ibindi nokora mbega nogira uruhara nyabaki ku gihugu ciwanje canyibarutse niho nahava inshinga umugambi ugushinga umugambwe kugira ndabe ko nanje nogira hantu ngira uruhara gwiza programme yanje ikarengera ivyo bintu vyamoko kuko naco bimaze nta numwe yahisimwe kuvuka ari umututsi nta numwe yahisimwe kuvuka ari umuhutu nta numwe yahisimwe kuvuka ari umuganwa canke umutwa nuko rero abantu bogize bomenya ko kuba bariho nk'abantu b'abarundi ni kirimwo inyungu ikomeye cyane kirimwo yuko eboramuka ico kintu bagikoreye ko akanyisase bavuye muri zongorane igihugu cacu kiratera intambwe zikomeye cyane mugabo bisaba yuko haba intwaro nziza bisaba yuko haba indongozi nziza indongozi zirengera amacakubiri indongozi zihuza abantu indongozi zinywanyisha abantu indongozi zigira ziti mbega twokora iki twese turi hamwe kugira duteze igihugu cacu rero birababaje kwama igihugu cacu kiri mu njyane nk'izo kwama nk'eje wundi ugasanga kubera gusa abantu bagize bati ico kiri nikiri kuri amategeko ugasanga ubutegetsi burengiye ku bantu bukabarigita ngo nabantu bashaka kugaruka ku butegetsi bwa bwoko bushaka kugaruka ku butegetsi kandi atari ubwoko bwari ko buraharanira yuko amategeko yo kubahirizwa ari umugwi w'abantu ugizwe n'abahutu n'abatutsi bagira bati ntibishoboka ico kiringo kirekire ngaho birakwiye ivyo ibiringo mwari mwarose ica gatatu nikibaho ugacufata ngo bajya n'abantu bashaka kugaruka ku butegetsi n'abatutsi reka tubahige mbega ejo na abo batutsi nabo imana ibikozi bagasubira mu butegetsi nabo bagakora nk'ivyo nyene mura kwigihugu cyo bari igihugu nyabake cyo bari cycle de violence imyaka ni imyaka hagutera intambwe twe tukama turi ko turasubira inyuma nk'ibirenge nico gituma nuwo wafise agatima kukwibaza ko ari umuhutu asumba abandi bose barundi uko ni kwihenda kudasanzwe canke ko ari umututsi yo basumba abandi bose babarundi uko ni kwihenda kudasanzwe canke ko ari umuganwa yo basumba canke umutwa twese dukwiye kurengera ivyo bintu kuko ntaho bidushikana ahubwo biguma bikwegera karambaraye uruvyaro rwacu kuko uno munsi turiho ejo ntizoba turiho ukuje ni idoga nk'uwakorewe nabi kandi sinakorewe nabi n'umuhutu jewe ariko hamwe no kwidoga umwana wanje yumva ejo sizoba nkiriho umwana wanje rirya jambo yumvise nijya zudugira ko kugira abibi ugwanko hagati yawe n'umuhutu canke umwana w'umuhutu kwama ari amajambo se amajambo atabereye uwo mwana azokurana ico kintu kubugyo ahazobona umwana w'umututsi wese azogira ati kubita izombwa honya izombwa nibaza ko aho ibintu bigeze dukwiye twese kurengera ibidutandukana na cyane cyane ibintu bifatiye ku bwoko ubwoko burya mbega burya twari ubwoko buriya hajya mu gihugu cacu woja mu bitaba karondera insiguru y'ubwoko ni iki burya turi ubwoko burya nibaza ko igihambaye nuko tworengera gusa tukabona ko umuntu yoshimirwa kuca mariya abandi yoshimirwa kuca mariya igihugu umuntu ntashimigwe kuco ari karagira abandi nabi umuntu akundwe kuca mariya abandi umuntu yishime kuca mariya abandi ntiyishime ngo nuko ari umututsi canke umuhutu canke umutwa cha umugano ako niko nashaka guhereza ko